Alec Music.
Baby ngiyahamba ungcono sala nalo mfana ngiyakubona uyamthanda naye niyathandana yena uthi unifisele inhlanhla engathi ngashada bese niyahlukana ngingakapheli nesonto ngizala umfana abe nokutabana noma ngizala intombazane enhluphi ekuthiso komfana izinto engikufisela zona zikho right ngoba nawe inhliziyo yami angani ushiye ingekho right ushiyeka isibuzi manje seyisibuzi yes of course ibengekisanda mosi wasungenza inyona onamahloni basuthanda liboni bengakholwa manje angibasula ngishaye ngedori ngithi sorry kunika uthando nowa ngishaye ngedori ngithi sorry ngoba uthanda liboni
kodwa yini sandwa sam wena wasuphula inhliziyo yami kodwa yini themba lam wena wasuphula inhliziyo yami
Waze wayiphula imizwa yami kodwa ngisakufuni hamba kuye hamba kuye hamba kuye hamba kuye we themba lami mina bengikuthanda love wami kodwa ngisakufuni hamba kuye hamba kuye hamba kuye hamba kuye waze wayiphula imizwa yami kodwa ngisakufuni hamba kuye
kodwa yini sandwa sam When I was a puller in the sea, oh yeah, me. Got to a hini, temba lam. When I was a puller in the sea, oh yeah, me. The sea, oh yeah, me. The sea, oh yeah, me. Got to a hini, sandwa sam. When I was a puller in the sea, oh yeah, me. Got to a hini, temba lam. When I was a puller in the sea, oh yeah, me.